wor ñom ñu bo ci mandis de manuel roñaw gëñña ba ñom mandisa aban lwal jon bëdu wa just band the best of music umu jog roba ta golen
Yeah.